Sanibonani mini kamala munothando aka Madonsela. Ngijabulile ukuthi ubayeda silethele umhlanga endaweni yasemandeni. Yize ngiphatheke kabi ukuthi asisabanga sisakwazi ukuthi sifinyelele emhlangeni sihlanganyele sonke sizintombi ngesimanga sobhubhane olukhona. Kodwa siyabonga ukuthi sikwazi ukuthi sibone nakumabonakude olincanyana alwenzile. Sithi ngesize siphela manje sizoqhubeka siyiphathe kahle nangonyaka ozayo sobe sikhona.